wena ndzi tshame nkarhi wa ku leha ni ku nyika nkarhi ku ta fika sweswi a ni voni nhlanga ya ku huma ngati kambe n'wina mi ni rindzile hi leswi hi mfanelo ya bindi na yona wa ku bokoma tolo veta nyuzika tisiwana ku hayi se fikile mfana loyi cakula a famba na kayiwani
ni vona matengo
chakula pamwe chakula chakula mchako mitendeleo
mitashaulele mino
chala bibi
chitotonge
bashaulele pamwe
chala bibi
chitosoma pamwe shukchele
bibi chitosoma
uwaza uwaza
chala bibi chitosoma
hasha hasha shukchele
bibi
chitotonge
atatelayo chala bibi chitotonge